la Yesu, la Yesu. Hakuna ugonjwa isiki. Jina la Yesu, la Yesu. Hakuna mlango alipiti. Siku jina mikuki na mapanga. I come in the name of Jesus. Siku jina ujuzi na ujanja. I come in the name of Jesus. 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 Liseme ai, litaje ai.